Iciness, iciness, iciness.
The state of being icy.
Iciness, iciness, iciness.